we duaro verwa pam chinjikwa nokuda kwedu
Take a shot.